Ahaye Isaac Nana Ubiri Ebua Enterprise.
Ye de kunja papa nkwane ye de le. Se ope e kunja papa bla Isaac Nana Ubiri Ebua Enterprise. Ye wa kunja bia wa ha kunja bia o pe bia. Egypt e kunja, Germany e kunja, Italy e kunja bia de bia o nim se ye kunja papa no e kona Isaac Nana Ubiri Ebua o de le wit. O hwa kunja mi simu. Na wa ngasa o hwa kunja la we e Egypt enye China de ni. Enye Egypt a kunja. Isaac Nana Ubiri Ebua Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Ubiri Ebua din kita ho bia, frere 0558782268 ana se 0277. Ti e no mani ye 0277469933. E kunje bia o pe no. Isaac Nana Ubiri Ebua ne ntunchia. Se o pe kunje we ene ne mpa seka. No ma no frere no ma no Isaac Nana Ubiri Ebua be ma we kunje we ene ne mpa. E kunje bia wa ha bia o pe ene ne mpa seka. Nana Isaac Ubiri Ebua nkwa na ebetumi amawo ewo Ghana ha.
Abusiafo ya ma obi bia kwa ba ele batu ma ji cheso ebra so etwa so hima ma ji egwa me de ensem e ba ba be so mu eno ti monya krado na moni mi ntusa o sei emmu na de me ka ne se nya me hwa mu obi bia ra woni e di juma e firi bra no e di kosi bra no nyina me nya me on hwa mu na emu na wo hwa mi ana wo koso so na wo subscribe e de ma me na wo like so wa share na afofo e tumi enya bi a share na ama o my gan ye timi ehun nsem wo e koso na hwe ye bi e wo bia na ye timi aye bi e di aboa yan kasa ye kra abusiafo e bra so ye ema ye Joyce Blessing ene ye ma me mama part evangelist wo mo nsem bi e ba abontin e ma chese gana for do na ene che wo mo adwen e de fa ho mpenifo ba mu asofo kuku damfo nyina no e ba mu e be kan sem bi e di ye ekotu ye wo mo se mra ase de ne so ano adwodwo kakra e di amaye nyina no na ene ena ye mama part a chese ne ni webi a sorry down na wo ye nyame dwuma enu na wo chie mu se e ya de nyame e di akwanchire bi ama no enu nti ni obi biara emfa ensuo mra na wo turn no into miracle water na wo nipa ni ntimi fa nkonko ye dwuma na e ba boa wo mo papa pe san se wo no e bra wo chie ensuo ni so na wo no nsu yusu bi no wo du fi ape e na wo mu kum wo ba ko na chese nyagro na wo chie mu a se miracle water no ano e be ye din papa pa ama nipa nyina no atimi ehun bi na ese me mama yonko ti e mama part e bra wo ye eye sa ne ma no na wo ke kan sam e wo mu se nipa mra na miracle water na e betumi age wo mu yonko ti e mra ba e be san so e ya to so
ai boku nsuo so me baya me hie bi gu me fie no first day ye ku wo wo ba ko enra ye san so san ku wo wo ba ko ensuo no a ensira ensuo no a eye twuma awanwade ne sanchere ne eye twuma eye urade nyankopon direction awode am evangelist mama parks of am ginya mema emfiri wo ha mu ntio de wo ba fa wunsuo fifie bra wo ba asole dem onsuo ni bi ni ho ye ntunsuo wo ho fa wade fifie bra na be pega ko wiem na wo ne urade ntentam na ye nhyira nsuo ni so na ye nwie ne emfa gorgeous anointing oil e nhyira nsuo ni so mam na ye mfa niema mienu miensam nkika urade asam nka ho na ye fa nhyira nsuo ni so na ye fa ma wo ankasa wo bekwa kodi adanse ti obi bia wo ba bo modern se nyame bo a wo bo kyna wo ba no ape nsuo na de ahye wo bag mu ni nsuo a wo pe vortic rubber ebi na wo bu pipe
abusiafo na se se sɛde ye maame ka ansɛm no ɛno no na wo kyerɛ mu a miracle water ne de ɛbɛboa wɔ mo papaapa ɛno nti ne wɔ kɔ wɔ frɛ kyenkyeɛ ne bɛnkyɛeɛ sɛ wobi biara mmrama mmɛtena asɔrdɛm hɔ na woba nso a wɔmpa sɛm wɔ nto nsuo wɔ asɔrdɛm hɔ ɛno nti ne woba ankasa tɔ wo nsuo fa bra na wɔnhyira so ɛmfa ma na fafa kɔyɛ adwuma saa sɛ mmoe ba bɛtɔ abɔnten apɛ ɛna tiktok a star baako ɛma malinda One also be a video say, hey, mamma party, I am a Agradaa, and near my woo yard, oh, yam and one the hot designs, and near man, I want more. I true for thee for one more boy, my gun, and near man, I want more, you know. A come up, where I said, no, and people pen, I want to war ye. Now, no dear, what dream of crow and tears, yes, say, Sadia, mamma part, I have thrown a subway as now over the noon. Now, so I bring you a baby, and over pass all them for now, bomb, and any people, and it's one that I dream of one tears, and near my way, and now she has to lie. Wano diye woni mo se, fensi yo brafa, koko brafa, we brane ya diye chom. Se woni mo se wato a sole dan e wapan life wenti no. E niye ma woni na ye e ye ye a chom de san ye chom. Woye koti yon alen dan somra ye ba, ye bet was.
E neme sole ya mama pate se, mo ya o ya kwanchele ne, ye fensi yon fifi imra. Mama pate le miti mi fensi yon mo, sa metode ne chom da da da. Mama pate sa metode no. A trim that out your tower, sorry for our life, won't you know? Tetch a method, na. Ah, fence will brave a coco bra. Fancabra near swank and carbotoness swing at the chatter near the banner. Let his animal a tremo. There's a mammy Agradaa or computer world. Your computer wants to swing so brave and so brave as a man, and near Pegal or your pepper nesting. Eh, I make a jina hills or the entrance room, mamma part. Where the old method do? And now would the old method say by age man ama Joshua Jemu Jesus gani jaon. Na saw old method we no dey say. Dey as na okay. And then the mama pass obi na okoso enso aba ma obi ehira so ama no. Mhm. Ya ye make up take na hill so. O si yenso enso so be dey aso aba.
I na abusi an for mama Linda so dey no dey atu dwane na ba ya pe na Ghana for say mama Linda. Asa wokura wani ya sama ma party dudu ana sakra na osakra ye no e no na wonti ase ana se nyame frɛ na ofrɛ no na wonti ase na akyɛ sɛ dwa abri bia ne kamɛ sɛ mama party ba ya na wudi so we mama party kyerɛma wɔ se nyame na ama na pankyerɛ sɛ wɔ nyamfa mo ane man na asɔre dem wɔ so wa wo kyerɛ wɔ mfa mo ana ne ma nkɔ yie wo ne wo ba he a wo se wɔ ye ne ne ma tete lai adan ya pa life ye tete ni nti mama party to asɔre dan ne firi ne ho ɛnu ti ne wɔ ye ne ne ma tete tete lai ne atete kwa asɛm ɛnu ti Ghana fo mama ni na wo san sɛ mama party ye wo bia wo ye tro ɛnya bia asɛm a wo ka ne kure bia wo na wo no so wo dadwe ne ho a wo nti asɛ sɛ abre ni abre nyina no so wo bɛkɔ ne nipa bɔdɔm pem nipa bɔchenku egu mama party asɔre dan ma tese wo mo so bɔ mpa ye ɛnu na Ghana fo na mo so a wo mo kye wo ma gen sɛ ɛi kukukuku ni jaya keka keka nsu beja enu nti beya etio ntwere de twere na mama Linda wonyi na no firi mama part ho na se betumi aye adwuma de na mama part nso be sha si ato na no na reka e won sem bi ho esan se osofo ba de ne ne ma nyina na se se ososo so e bra na wo ya comfort na nipa nyina enu se eye no kwan so na wo ye no na wo nyina de di se ka ma wo hu na urade enu nti wo bi ye wade a wo be ye ni bi na nei a wo be fa nyame ne de enye bi wo se de di wo mu na etimi hu ni se eye no kwa sem se mama part evangelist betimi afa nyame bi ara che se nyama wo ye wo be tete so na no na Ghana fo nyina na am so mo ka ne se se de Ghana ha sa da juo enyanu ise kim na die be pa na be benti e obi ye na kwanche na obi betena be bi aka sa kwanche we ge fe wo nya na da reshi na wuni wo abra nya mene na ikasa na wuni na ho enu ti ko wuni e beye na wo ka ne sa afi wo be chaasie ajeje na wa kire nkrofo de ekwo so de na tese wo so ye ready na sa judgment ne de be ma wa na yakoba ne se ye de ma wa so na chese de be ba no wunti mi enso enu ti Ghana fo ye ma ye ni en na ho ma le na nsema wo di ga tu jwa no enti aso wo so so a wo hwame na wo so mo wani aga ho e wo se be ne ma ya kwo so e wo my Ghana mu se be ya wo so ko fo le victim en fa en ma wo busia na wo busia nhwra de enu ti di ara ba ina no na wo so so wa na wo so ye se be ye ni pe kwo no mo kan sem wo nka bi na nsam ye keka keka ko dru ba bi a e be to je mu a wo ka bi bia no so e be ye hye wo ho e di a me je so aye e just so him a era na Chelsea so je so a me ma wo he ina ye kwo ye nim makra
Ebusia wonim sɛ abɛfo nim de ɛna sɛsɛ ɛwɔ so wonim sɛ wontimi bibia ɛwɔ wiase sɛsɛ abra wonfo abɛfo nim de ɛmfa nka wo wosan so enim sɛ sɛsɛ no ɛbɛsonsum nsɛm so a abɛfo nim de asan abɛwrimu ana
aso da ye wonti ase ye wo da ye so akye wo da ye so entimi bem
Enunchi enene me kanfo prophet Dr. Abednego Adiamao. Ono ena onyankopon enamne so na ode abefo eremu ewo sunsun semu a ode ji nyankopon emma edifemu hawo ene mamane ene omatiti mu. Enunchi onyankopon enamne so ede a new spiritual science technology ede ababon tin aye freno aye Castle Planto Technologies. Meba chawo hwe prophet Dr. Abednego awo insam adwagiri Castle Planto Technologies. Casting out negativities and planting in positivities.